coș, ne tăiați.
E gol.
Felicitațiile marcei Moraiți în zeiul Goranie, în tăia numa. Coș, havari ici ne cheltuie marcei, donc, nu am vorbit de la curii. Iria mi-a tăiat o bonie, uite, ce-am bai vorbit de sau curii, am tăiat de la minotea aia. Nici ce-am vrut să dau, că mori plan să am
E nibaza yuko twatanguye machi neza mu gice cya mbere twakinye twikire ama occasion menshi dushobora gutsindamo occasion imwe ariko ntitwashobora kukonkretiza je no vuga kintu cyabaye ni kintu no vuga muri football kibaho yufisa abakinyi bataraba machuwa cyane ni kintu cya ex ni confiance ukina ukabona umengo adversaire n'ubusuzugura adversaire nta kindi kintu novuga kuko uravye equipe twayitumyigira confiance twakinye tubona ko turi hejuru yabo nivyo twari turi hejuru yabo ariko hari kintu cha ex kituma equipe yindi garura imbaraga wabona yuko no mu majiwe hageze ahantu baratwempoza rero novuga ni kintu gikomeye cyane dutegerezwa gukosora ko ni vyiza yuko umuntu akosora twatsinze ariko nibaza yuko ari na vyiza yuko match nkizi uzitangurira ko kubwira n'abakinyi bose babone yuko ibintu muri football match tararangira ibintu byose bishuguka novuga ndekwe yavuyemo kubera kutarespecta consigne ukuvuga yakina ariko tactique madutegezwa kuba dufise ivyo twateguye urabona twakina nivyo ariko si exactement ivyo twashaka twari twagize remplacement ya Blaise kugira ashobore kutuzanira stabilité muri ligne médiane naho twakina ariko nta stabilité nshaka cyane twahora dufise twari dufise uno munsi malgré twari ko turadomina dukreye ama occasion ariko igya stabilité twayishaka rero nico gituma twagize remplacement ya ndekwe kugira dushobore gushyiramo Blaise sinibaza nta ntiyagize ikibazo cy'imvune cyangwa ikindi yari shwa tactique gusa nkuko mabivuze yatevye kwinjira mu mukino kandi na mabuye ko fitness na yiwitaraba neza nkuko birabaho muri football bibaho ushobora kugira remplacement ntikuzanira umusaruro nkuko waruvyifuza ariko ni intention twari dufise kuko nashobora kumenya ibiri imbere ubimenya bimaze gushika muri match Traore novuga yuko umukinyi adufashije cyane surtout kugarda imipira hari imbere turiko turataka gusa hari ibintu byinshi byo kumukosora hari ibintu sinovuga byinshi bike byo kumukosora kumenya kudekrosha kuza gufasha abandi gukina ariko no kumenya gukinira cyane muri box nibaza yuko tuzoronka kanya ariko mwabonye ko ari umukinyi akomeye afite umupira ku kugura ashobora kudufasha kugarda umupira cyangwa ko defense ishobora kuromonta techniquement ali bon nibaza yuko afite amakarite menshi ariko hari ikintu kimwe umuntu ategerezwa kongeramo kugira rero ashobore kuba umwataka twifuza ko ngene yo kina
imikino yo gufatanya kwa bizi narateje
batanguye kumenyerana ariko urabona yuko kamem n'abakinyi bafise imbaraga bafise technique nibaza yuko turiko turarondera stabilité ya médiane ishobora guhuza ngene dukina tactique tugahagarara neza kuko murabona ko twaronse igihe gike cyo gukora kuko na Rafael yaragwaye usanga nitwakoze cyane nibaza yuko gufatanya kwabo mu minsi iza gushobora kuduha umusaruro cyane gusumba nk'uko muri ino minsi twabigize ku mamachi aheze sinovuga jewe kwinjira mu mukino nivyo ariko novuga ko fitness yabiri hasi kuko Blaise yaragize ikibazo yarababaye aga akora imyitozo novuga hakiye nk'icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru bibiri presque atanguye ariko ko abandi bari bamaze gufata rythme siko bari hari Paul Were nawe yaje nta cyumweru cyangwa icyumweru bibiri afise tuko turakorana n'umukinyi twara twashatse gushiramo kubera experience kubera experience afise match nk'izi zibazikeneye abakinyi ba experience nibaza yuko rero ni fitness ya bitaraba neza ariko uravye karite zabo na sindazishidikanya ko ariko nibaza yuko tugiye kuronka ivyumweru bibiri byo gukora kugira dushobore gushobora kubaduza bashobore kujya kuri Dev imwe n'abandi novuga umuzamu kumujija biragoye no musi batemwe igori rimwe igori ririnjira kandi nibaza yuko yari gushobora kugira mieux ni erere yagize igori rirashobora kwinjira ni ibintu byo gukosora nibaza yuko uravye ku muzamu nibaza yuko tuzoba tumaze kurekipera na Adolf na Kabwiri nawe amaze gukora imyitozo ihagije kugira dushobore kuba dufise shwa nyinshi kugira dushobore gufata novuga decision nziza par rapport na concurrence hari ariko uravye performance yiwe sinovuga ko yari hejuru kuko uno munsi ntiyaronse byinshi byo gukora ariko naho twari tumukeneye ntiyabaye novuga parfait ariko nibaza yuko ni ibintu byo gukosora igikuru nuko twashobye kuronka amanota 3
ngende ico kibazo cy'umunye sawa muri pre-season ntabwo yigeze akina kubera iki wahise mu bari gukinisha uyu munsi hanyuma ikindi kuri rakurasoma iminota igeze muri irindwi bari kuri bench birangiye batagiyemo ni bande washakaga gukuramo kubera iki washakaga gukuramo tubwire no kugira ngo sakamara utwo tundi dutatu dutoya
ndatangurira ku cyo uhereje ko Musa Kamara nibaza yuko twagize ikibazo yari yagiye kurondera Didizi yiwe muri Tunisi ariko yashoboye kuyibona yaburanye na ekipe wari yararimo decision zavuye muri FIFA baraziturungikiye ubu turindiriye ko ashika yarashitse iwabo twari turindiriye yuko gusa ashobora kuza izi machi urabona ko zari zegeranye ata myitozo twakoranye nibaza ko tuzo mukoresha ariko umuntu uyu iza azoza ashobora gutangura imyitozo n'abandi hari remplacement twashaka gukora harimo Miaonana kugira dushobore gushyiramo Prince ashobore kujya gushyiramo Poa hariya imbere nibaza yuko twari tubikeneye ariko tuza kubona igitsindo tubona yuko bitakiri ngombwa yuko Prince yinjira tufata izindi opsiyo ikibazo cya mbere nacyo twagize yaramashwa twashaka umwe twinjize tusubire tugarukane n'umundi ikibazo cya mbere si uravye match twakinye novuga zibiri cyangwa zitatu twakinye mbonera yakinye nibaza yuko na stability yaduhaye twari dushaka na stability yaduhaye twari dushaka ariko amani mu myitozo yakoze imyitozo myiza tubona ko ari ngombwa yuko dushobora kumukinisha kuri iyi match
coach hanyuma bakinye babiri nta guza ba defenseri erekanye na Imana ndetse na batubyaye Abdul ngo kugaruka kwabo bigeze
novuga kuri Abdul hari haki cyumwero turiko turakora ariko nibaza yuko ku muntu yaramaze igihe kinini ya kirenga cy'amezi atandatu atari muri activite kumuzana kuri match nkuru cyangwa match za competition ziba zifite rythme iri hejuru si byiza no kwari kumuproteja twari dufite gahunda twashyizeho ko twari dufite ibyumweru bibiri byo gukora turi kumwe dushobora kumwintegra buke buke kugira turabe yuko dushobora kumurekipira kuma match amwe amwe nibaza yuko nicyo gituma mubona Abdul tutamukoresheje cyane nakibabara gusa ariko nawe ntararonka fitness nziza kugira ashobore kujya muri match kuko match uravye match ya Vipers twakinye uravye na match nk'iyi twakinye no gufata risk gukinisha umukinyi nibaza yuko avuye mu mvune gihe kirekire ngenda Imana ikibazo ciwe nibaza yuko tuzotangurana imyitozo ku umunsi uzosubukira ko entraînement twaravuganye muri no minsi nibaza yuko mu ndwiza tuzoshobora ku gutangurana nawe imyitozo hama ku kibazo cya Higwa icyo kibazo je ntacyo novuga ko cyane ariko nanjye ngiye kubikurikirana gusa Higwa icyo narinzi nuko atangura imyitozo yashoboye kugira imvune hama nico gituma ntaratangura n'imyitozo na ekipe nico gituma mutigeze mubona nico gituma nanjye nta ntigeze nshaka ku kwinjira en profondeur cyane mu kibazo kuko deje ntere bwatangura imyitozo n'abandi ariko muri ntondwi zibiri nibaza yuko nshobora kumenya byinshi gusumba hama tugashobora no kumenya yuko dushobora kuba tumufise cyane tuzotegura abandi kuri jewe navuga yuko sinibaza yuko bamuhamagaye kugira aze gukira match kuko umukinyi yagize blessure nkijya ishobora kumara amezi atandatu kumuzana muri match ya competition ariyo match ahereye ko nibaza yuko atari byiza je nibaza yuko kuri jewe byari kuba ari byiza cyane iyo izindwi zibiri tuzikorana na ekipe kuko jewe nayo ngize iminsi itamukoresha ndaza hanageze nashaka ku gukomerezaho twari dufise gahunda dufise ngene twari twararipanze twaranavuganye ngene dushobora kumugarukana vuba buke gushika naho nibaza yuko atari gusiba match nyinshi rero kumuhamagara ni ishwa y'umutoza ariko nibaza yuko nawe nzogerageza kuvugana na n'umuganga wa ekipe nasionali kugira ashobore kumubwira situation yiwe gere imeze nyamba bamukeneye nabo bashobore kumenya ngene bashobora kumukoresha kugira ntibashobore kumubriska kugira ntashobore kugira rushite kuko rushite niyo mbi kuko deje uravye umukinyi amaze amezi atandatu rushite nibaza ko vyose ura kumutwara ikindi gihe ugasanga natwe tubihombeyemo murakoze nawe.